Ekugcineni ingqungquthela yeANC eNorthwest ebibhekwe ngabovu izoqala kulempela sonto. Ekuqaleni kwalonyaka, ikomkhulu leANC luthule iHouse lamemezela ukuthi izingqungquthela zezifundazwe kufanele ziphothulwe ngontulikazi. Njengezinye izinhlaka ze-ANC, iNorthwest ibigutshezelwe uqhekeko lwangaphakathi. Ukubanjwa kwingqungquthela sekuhlehliswe kane ngenxa yezingxabano kwamanye amagatsha. Manje i-ANC ithi isikulungele ukubamba ingqungquthela yesishiyagalolunye yesifundazwe.
The reason why the conference has been postponed for quite some time is that we wanted to have a credible outcome. We wanted to build structures of the ANC that are credible, whose standing is unquestionable.
I-ANC eNorthwest isiholwe uhlaka lwesikhashana iminyaka. Ubuholi besifundazwe bubuholo usupramahumapilo bahlakazwa eminyakeni emine eyedlule. Ingqungquthela yeqembu yayibanjwe eMahigeng, umahumapilo waqokwa ngale kokuphikiswa. Kule ngqungquthela-ke kuthanda ukushuba njengoba bane ababanga isikhundla sikasihlalo. Umunye ogaqele isikhundla unonoma loyi owayeyilungu lesishayamthetho sikazwelonke kanye nelungu lesishayamthetho sesifundazwe. Undunankulu okhona manje uphushumape naye usigaqelele isikhundla. Elinye ilungu eligaqele isikhundla ilo wayengusomlomo wesishayamthetho eNorthwest nongamele zemali umahlaliphula Rosho. Kuthi uGenethe Mosenege owengamele zokuthuthisa komnotho naye usambangweni walesikhundla.
Contestation is not foreign, it's the beauty of the internal democratic processes in the ANC. But I must also indicate that it is also in the nature of conferences of the ANC that there will be engagement towards conference by different ANC members.
Nakuba engazibophezeli ngalolu daba kepha ukubuyela kukamahumapilo angeke kuqinisekiswe. Okwamanje kubhekwe ukuthi uzokwamukela yini ukuqokwa kwakhe ezikhundleni eziphezulu esifundazweni.